ase na metwea kyerɛ mu nyina wɔ Jesus Christ ɛdin mu. Ɛnwura na mehuu sɛ video bi kɔ so ɛwɔ social media, na ɛberɛ a mehuu video no me amo me ho, because meyɛ wɔ nnipa bi a Onyankopɔn ama me akokoduro paa ɛwɔ n'adwuma mu, na meyɛ obi nso a m'ani nso ɛden papapapapa ɛwɔ nyameyɛ adwuma mu. Ɛpɛ nyameyɛ adwuma mu deɛ a m'ani yɛ den paa. Enti mehu video no ama anya me nwoma bebree, because deɛ nti a anya me nwoma bebree nyina ne sɛ meno na madi nkan ɛhunu dadaada kyeri o a mekora no saa nkurɔfoɔ no mehu ɔmanim life ɛwɔ fihyinim, because wobu sa wɔn a wɔmɛ WhatsApp so a obia ne hɔnom a yɛbɛfrɛ no a anaasɛ wɔbɛfrɛ yɛbɛka n'asɛm a wɔbɛka sɛ daabi ɛna me nso wobɛfrɛ me ɛnyɛ wo na woka ho asɛm, yɛankasa na yɛka ho asɛm, mema mete mu so nkasa. Deɛ nti a mekasa ne sɛ wokɔ social media na wokɔ dwomhyɛ ndua asɛm bie ne hɔnom a yɛaka to hɔ a anaa social media ɛmaa mu 2018 menim asɛm a meka to social media ɛnyɛ 2018 ko ɛfiri 2016 ɛbɛto 2018 menim asɛm a maka ɛmaa mu. Eti nyame taa pie m'ani paa, eti me na m'adi kan hu dadaada, ɛnna ma mehu meyɛ ma nhyeme no na ɛmmom tie no ɛmmom deɛ mpɛ sɛ mema wiase nyinaa te aseɛ nyina ne sɛ me meyɛ ɔntɔkyabo. Mobɛgye atom sɛ last year mpo last year deɛ no a ɔmopɔpɔ August no saa nkurɔfoɔ no kora mɛne wokasɛ Nyankopɔn ama nomi mu nomi bi a akorɔ mo so no nyɛ nnome ketewa last year deɛ no mbɔɔpɔ no, na mɛno disia no ɛfiri January ana mestate ɛkyɛ sɛ matamfo, because Bible se Awurade wo na ɛne me ham no ɛne wo ham saa na twerɛ sɛm ne ka ho. Hwɛ dabia meka kyerɛ nnipa sɛ sunsumu no yɛwɔ atamfo mmienu, yɛwɔ sunsumu tamfo ane yɛwɔ honammu tamfo. Sɛ obi pɔkum ɛwɔ sunsumu a yɛntena se nhwɛ nnipa no sɛ nnipa no mɛkume pawa ne tumi bia Nyankopɔn de ama wo no ɛwɔ sɛ wohyɛ wopiri mu. Ɛno nti na Bible sɛ yɛtwa sɛ yɛbɔ mpa yɛ da brɛ yɛmmerɛ ho. Ɛno me hu video no mehwɛ na hɔ m'ani so na metie no wɔ asopa mu nso, na dabia meka sɛ sɛne wo sɛ nka kristofoɔ yɛ nkitahodie baeɛ no hwɛ sɛ asomdeɛ ne ɔdɔ ma pa aba na ankɔyɛ sɛdeɛ binom yɛ ɛko tokwane ade na akɔyɛ ɔdɔ ɛne sɛwerɛ ne yɛne gyee kwa so. Medeɛ nkɛbɛda social media no nka me mafam deɛ nka problem ni hɔ, mamom tie deɛ mɛkan me maame a ɔwɔ me wobɛbɛtumi asɛnde video yi biama no ɛbia no wɔanya akoma mfa nwɛ m'abusuafoɔ bi ne mpanimfoɔ bi a mebɔ mpaeɛ ma hɔ mo a ɔmanya benefit bi ɛwɔ me ministry mu anaasɛ bia mempaebo mpo ɛbo ɔmo abrɛne a biribiara ɛbia ɔmo hu a na ɔmo anya akoma mfa nhwɛ. That's the reason why a video yi ɛfiri hɔ. Ɛnyɛ saa ɛnka me kora ɛda social media no nkan hame, because God is my good shepherd. Onyankopɔn ne mepanobɔfoɔ, Onyankopɔn na meda me ho ato no so, ana sɛ wotirim yɛ fan a bibi bɔne bie ne hɔnom a atamfo bɛsusu bie yie. Ɛti da bia me deɛ me adeɛ akyi a mɛdome matamfo me adeɛ akyi biaa nnipa bɔneafoɔ bi a wɔtena me na ɔdwere me ho twempone no one ne busua fo ene na sefo ene abribiela mi ko mo so it may catch them at for say I don't fear my enemies and I don't fear anything in spiritualism never in my life asun bi en kabiasi onyame hira mo na on time na on time it me many people na ko say se de be ya apre bia na nkutan di ba ma men ka lokure bi ntodo se sia me no kase me ya kunafo nyina kunu na kunafo kure pompa ya ma me no kunafo e pompa ya ma me wene na do mama me ka tira wanya ngor kunafo na kunafo mpa ya nko no o me ho ban e ti onyame me me bambo fo oya ma o ya mo bo fo abura die Semi Franwa Obe Jimesu Oyama Oyamu Bofwa Radio Semi Franwa Obe Jimesu Me Falconia was work and fear so many people with Jesus. Everybody needs Jesus Christ. Social media evangelism a study. My YouTube channel, the Virgin Pastor One TV. Connect us Bible. As soon as you can, when I'm in trouble, no one can, no one will hear. Everyone took on it, and Obama was a soa. I don't see a cassibia, your mamma, the bag on a moon to me. It's yet if you are saying I've been funny, a bunny pan, nay a book on a four, nay a tree a clay. Oh, put us here, boy, who put one in the wind at the end of him. Reverse it. I will draw it in the name of Jesus. I cancel it by thunder, by fire. Jesus Christ is my protector. God is my protector. I believe in God. I believe in Holy Spirit. I believe in Jesus Christ. Jesus Christ and Ego. Make comfort, dear mama. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, say yeah, yeah, yeah. Jesus Christ, oh say, yeah, 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 Jesus, oh, yeah, Jesus, oh, yeah. Be unfun home already. Whenever you are listening to me, give your life to Jesus. Because one day born, one day die. King Kai Brusna. Osi dakro penye be we are sick. If you send it, you copy on your coupon. The time will be in him. I said, that will preoccupy, give you a double preoccupy. So we need the wound, we need to wage the atom with our man. Hebrews 9:27. It's appointed for a man to die once, and after death, there is darkness. So repent, accept Jesus as your Lord and personal Savior. You are blessed. Amen.